work, son.
Run.
Nenzi, futhi uyislima yini? Why ube slow kanjena? Futhi ubona umuntu icishwa ngibamba.
Yezu lapho uyangxaka. Ube slow kanjani ngoku sengisucishwa sana nje wena. Ngoba ngicaba ngathi, oh shit, uzosala bese bangibhonya. Ngoba hle bekubhonya vele. Inhlobo le phone
ayiveza. Ifethu. Ha, uthi sibheke wena. Uma mfethu. Hayi buphethe 20 first.
Futhi siphama ngoba sifoni. Vele ifoni yakho ishoda ngepower.
Wabona ngizongiphedela wena letha la lo phone le first. Le phone soyidayisa bese sithole 50-50 imali.
Phela mina ngishaye lawo lana.
Manje
eyakho ke ifoni asibheke yami ke manje.
Okay, hayi no ghost boy asamba.
Hayi buphethe.
Ifethi yale la ke sabona ke lo first ukuchira leso. Njoba uyichira. Awuyathinde vele.
Khule fast and fast.
Okay.
It's not Lavanga. That's a suit of any person that I'm trying to ask.
Yeah!
What the fuck,
yeah,